kwini nofarira sei muchimbi wetu
mavanzwa mai manjoro vatiwo vanosafarira mukoma Simon Chopa Chimbetu
newspaper
Thank you.